muntara ya Ruyigi komine Ruyigi haravugwa ubusuma bw'ifungurwa byari byagenewe bantawo nikora bo muri iyo komine ya Ruyigi ubwo busuma bukaba bwakozwe na bamwe mu ndongozi b'iyi komine ya Ruyigi umwe muri abo akaba amaze gufatwa akaba apfungiwe muri iyo ntara ya Ruyigi iyi nkuru twayiteguriwe na Queen Greta Irakoze
Uwo yara yafunzwe n'umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Ruyigi akaba afunzwe yagirizwa kuri ibifungurwa byari byagenewe bantaho nikora bo ngaho muri iyo komine ya Ruyigi ibyo bifungurwa bikaba byari byatanzwe mu nduheze y'ukwezi nyene aho hamenyekana ko byibwe bacabaza kugira amatohoza hafungwa n'umwanditsi wa komine Ruyigi ari we sekretari mu ndimi z'amahanga akaba yari yafunganywe n'abandi bari bikekwa ko banyuze ibyo bifungurwa mu nyuma barekugwa by'agateganyo niho ku munsi wa gatandatu uwo muhanuzi wa Mustaneri yatumwa ko nabura amatare w'iyo ntara ngo asigure uko ibyo bifungurwa byaba byaranyurujwe niko kwisigura basenga ko yoba ari we yabinyurujwe ubwo nyine acarafungwa uwo muhanuzi wa Mustaneri wa komine Ruyigi akaba azwi ku izina rya Tasien ubakaba afungiwe aho mu ntara ya Ruyigi nyene ibyo bifungurwa bikaba byari byatanzwe n'ishyirahamwe OIM ngo bihabwe abatishoboye bo ngaho muri iyo komine amakuru duhabwa avuga ko ubwo busuma buba burimwo n'abandi harimwo na Mustaneri w'iyo komine ubu bakaba bari mu matohoza kugira hamenyekane n'abandi bari muri ubwo busuma twabibutsa ko busuma nk'ubwo bubandanya kwibonekeza cyane mu gihugu cyose kandi bugakugwa n'abitwa ko ari abarongozi
Queen Greta Irakoze nawe ndagushimire Tuve mu yavugwa mu gisata c'imibano tugaruke mu yavugwa mu mpunzi urunanirwa amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu cyane cyane agateka k'impunzi CBDH Vicar baraye basohoye itangazo giyamiriza amabi abandanya kwibonekeza mu makambi y'impunzi urwo runani ruvuga ko icatumye kandi basohora urwo rwandiko ari ngingo iheruka gufatwa n'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kubijyanye no kubuza impunzi z'abarundi gusohoka ikambi leta ya Kinshasa yo ikavuga ko babikoze mu ntumbero yo kubuza impunzi zihungura bidaciye mu mategeko Sharangabore wo Paul icegera cyutwara urunani CBDH Vicar avuga ko bafise amakenga ku ngingo yasohowe na president Tshisekedi Félix Tshilombo kurikira
urwo rwandiko twarusohoye kubera ahanini amakenga twagize kubijyanye n'ingingo leta ya Kongo yasohoye aho yategetse ko impunzi z'abarundi zidasubira gusohoka makambi bagasigura ko ari kubera ko ngo impunzi zitahukana bidaciye mu mategeko twebwe rero tukabona ko ibiri nyuma y'iyo ngingo ahanini ahubwo ari kugerageza kugondoza impunzi z'abarundi ngo zitahe kuko iyo uravye impunzi zirya ari uko zisohotse bikaboneka neza rero ko atakindi leta ishaka ari kugira ngo bicwe n'inzara hanyuma batebomoke leta ya Kongo irabizi neza ko impunzi z'abarundi zishobora kumara amezi hagati y'ane n'atandatu zitaronkejwe ico kurya urumva nta wundi buryo bashobora kubaho mu gihe bazibirira makambi kandi babaho ruko basohotse bakaja gukorera abakongomani abandi bakaja kudandaza abandi bagashaka ikintu cyose cyo minjiriza amafaranga yo kugerageza kugira ngo bitunge batunge n'imiryango yabo rero twebwe twasabye leta ya Kongo nimba koko ifise umugambi wo kuzibira ko impunzi zitaha mu buryo butemewe budaciye mu mategeko koyo yo shira abapolisi mu kumupaka abo bapolisi yo yari gushira ku makambi ngo ibazibire ahubwo ibashire ku mipaka kugira ngo bahagarike izo mpunzi bazigarukane mu makambi barabundi buryo bwo kuzitahukana buciye mu mategeko ikindi naco twarasabye HCR kugira ngo ikurikiranire hagufi ibibazo by'izo mpunzi ntiyegamire cyane kuri leta ahubwo irabe ibibazo izo mpunzi zifise cancane inakurikirane n'ibibazo byo kudahabwa ifashanyo ku gihe kuko urasanga mu bindi bihugu buri kwezi impunzi ziraronka ico gufungura ariko muri Kongo hagahera amezi ane amezi atandatu ibintu rero bibaje cyane twasabye kandi n'amakungu gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo impunzi ntizohabe zihohoterwa mu buryo bwo kuzitahukana ku nguvu
uwo akaba yari umushinga na hahereye Paul Sharangabo icegera cyutwara urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na cyane cyane akimpunzi CBDH Vicar Mugusozera aya makuru ibikoresho bifise agaciro karenga ibihumbi 15 by'amafaranga y'amadorari y'abanyamerika nivyo byibwe mu ijoro ryakeye gigenekerezo rya 11 rishira irya 12 mu mazi y'ikiyaga Tanganyika ku mweha wa Rusenda ukoreshwa cyane cyane n'abarovyi b'abarundi begeranirijwe mikambi ya Rusenda abarovyi bibwe ibyo bikoresho uno munsi ubwanwa bwari bwapfutse umunwa inkuru ya Ngabo Nziza Sioni.
Ubwo butumwa bwaraye bukozwe mu mazi y'ikiyaga Tanganyika aherereye umwe wa Rusenda impunzi barunze mu ikambi ya Rusenda zirobera ko bwakozwe mu masaha ya saa 3 z'ijoro n'abagabo indwi baje mu bwabo bitwaje inkoho izo mpunzi zikibi zikaba zashoboye kwiba urukumba amazi ibikoresho by'ubwato butandatu bigizwe n'imashini ubwato burobesha amatara y'ubwato indobo abarobyi bashiramwo utwabo amatelefone ngendanwa hamwe n'amabateri y'ubwato Ndikumana Shabane umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda atunzwe n'umwe ugaho kuroba yanakozwe ko nubwo bubisha aratwiganira uko byagenze
kwebwe abasoma badusikije igihe cy'isaha 3 z'ijoro bamaze gusika baratwambura badutwara masini badutwara telefone z'androide tumuzi za esansi badutwara ibateri zijya turobesa badutwara ipeya zibiri z'ibirato n'amadobo kugira ngo umuntu abikamo ibintu byose n'impundu byose baratwara n'umuze ko twibwe tubite bitandatu
n'agahinda kenshi Ndikumana arasaba ko bocungerwa umutekano mu gihe bari mu mazi akanifuza kandi ko ababaserukira abo baronsi nimero ya telefone y'igisirikare kigwanira mu mazi marine kugira bashobore kugitabaza mu gihe batewe n'abagizi ba nabi
icyo dusaba nuko n'ukuri bo ducungere umutekano nk'akeze nk'arwega by'uko tugenda nta n'umuntu umwe afite nimero z'aba marine buvuga ati mu gihe dutewe dutabaje ko nta n'umwe rero dusaba nka komite ndagiye kwicara hamwe n'abajejwe umutekano karaba ukuntu badukingira
kubw'ibyo byaraye bibaye ku mweha wa Rusenda Ronda Musafiri arongoye igisata cya maritime mu Rusenda arasaba leta ya Congo kongereza no gushyira ku mweha wose igipolisi kijejwe iby'amazi polisi yarakitse mu kinofunofu no kukironsa ibikoresho bikwiye agira ati icyo twasaba leta ni ukuyogira inguvu ikongereza abasirikare bo mu mazi hamwe na gipolisi cyo mu mazi kugira ubusuma bugabanuke atari uko ubusuma buzobandanya nusaba by'ukuri leta kuronsa igipolisi cyo mu mazi kwa buri mweha ubwato bwo mu mazi ponga ha mu Rusenda ubwato buroba ni bwinshi kuko n'abantu ni benshi twari tubereye kuronswa n'ubwato bumwe kugira ngo dushobore gucungera umutekano wo mu mazi neza Musafiri abona kandi ko ugusamara kw'igipolisi kijoje iby'amazi bitari muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo gusa kuko amakuru ahari avuga ko abo basuma bahunze bagana mu Burundi mu mazi yo mu Rumonge uyu agatera kamu leta y'u Burundi kugenzura neza amazi yabo ikana leta y'u Burundi byari byiza kwizira kugenzura amazi yayo ibyo byo tuma ubusuma bugabanuka kwamenyesha ko abo basuma baje bazananye mu mazi y'izinga rya Ubwari bize ibikoresho bifite agaciro karenga ibihumbi 15 by'amadolari y'Abanyamerika kuva mu buseruko bwa Repubulika ihara n'intwaro rusange ya Congo mu ntara ya Kivu Manuko yondisiyo ni Ngabo Nziza ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka
Miss Burundi ho mu mwaka w'2021 Livia Tiana Iteka yaragendeye Miss Kayanza ho mu mwaka w'2022 Neira Mutoni w'Imana bakaba baganiriye byinshi ndetse Livia Tiana akaba yamushikirije n'utuganuke dutandukanye yari yamujaniye kuri uwa kane nyene hakozwe ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bahora biga mu mwaka wa gatandatu kuja mu mwaka w'indwi mu mashuri y'akarorero mu bibanza bitandukanye nkuko byari mu itangazo y'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi abanyeshuri bari ku rutonde rw'abakora ico kibazo bari barungitswe n'amashuri yabo kandi bibangikanyije urupapuro rw'amanota baronse mu ishure ruriko n'ikidodo c'ishure n'umukono w'umuyobozi waryo ikaramu n'agacamurongo muri komine Mukaza abanyeshuri batandatu nibo bankiwe gukora ico kibazo batanu muri bo kwera batari bimosheje uyu ndumwe nawe yagiye atambaye uniforme mu ntara ya Makamba kuri 218 bari bitezwe gukora ico kibazo hitavye 191 hasiba 27 mu gisagara ca Bujumbura mu buterere ikibanza gihingurirwamo imicafu iva mu tuzu twa sugumwe kiriko kirasanurwa kuri ubu ngo kikaba gikora neza nubwo hacibonekeza utunenge tumwe tumwe ariko inzu zibandanya kubakwa iruhande y'ikibanza gisukamwo imyanda iva mu tuzu twa sugumwe ngo nubwo leta yarashizeho ingingo yo gusambura inyubako ziri iruhande y'ico kibanza iyo ngingo ariko ngo ntiyubahirijwe hakaba hari n'ayandi mazu ngo kuri ubu aguma yubakwa Bujumbura muri zone Maramvya komine Mutimbuzi abanyagihugu bari begeranijwe muri site ya Sobel basaba ko ibibanza bemerewe n'amazu bo bishikirizwa kubera batewe umutima uhagaze nuko imvura igiye gutangura kugwa ibasanga mu mahema mu ntwaro bo bavuga ko bafise umwitwarariko wabo kandi ngo bagiye kubikemura kuva kuri uyu wa kane igenekerezo ya 12 gushika ku munsi w'Imana igenekerezo ya 15 myandagaro uyu mwaka turimwo ariko babisabukuru ry'imico n'akaranganya Afrika Festival Culturel Panafricain du Bujumbura yakoranije ibihugu 12 hano mu gihugu c'u Burundi abo nabo n'abanyamwuga n'abanyakaranga baba mu gihugu c'u Burundi bava muri Congo, Tanzania, Uganda, Burkina Faso, Benin, Cameroun, Senegal, Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire na Kenya. Bakaba bariko bahanisha ibikorwa byabo kwiharabara gitiriwe ukwikukira imbere y'ikibuga Intwari bigatangura guhera isaha 8 z'umutaga. Intumbero y'iyo hayanishwa ngo nuguhuza nuguhayanisha imico n'akaranga nyafrika no guhimiriza ugwaruka kwitunganiriza imigambi yago kuva mu mpera z'indwi iheze mu gisagara ca Rumonge haribonekeza ubukene bw'igitoro abagendesha ivyuma nk'amapikipiki imodoka n'ibindi ubu barabitse ivyuma vyabo kubera ngo atagitoro kiriko kiraboneka Munara Karusi mustaneri wa komine Gihogazi Frederic Ndikiminwe ashikiriza ko ukuri gukenewe kugira abanyagihugu bareke kugumana umwikeko inyuma yaho abanyagihugu bamwe bo muri komine ya Gihogazi na komine ya Buhiga babonye amagume mu mwaka w'1972 bamenyesha ko bibuka ivyabaye ico gihe rero kugabo ngo arifuza kumenya ukuri ku vyabaye Munara ya Muyinga inyuma yaho umugabo yari yarafashwe yagirizwa gushurashuza abana b'abahungu ku igenekerezo ya 10 myandagaro kuri wa gatatu igenekerezo ya 11 yararekuwe kubera ko ngo abo bana bashikirije ibihushanye ariko ngo amatohoza aracabandanya dutandukire amakuru y'inkino mu gihe Primus League yo mu mwaka wa 2021 ushira 2022 izotangura ku munsi w'ejo wa gatandatu igenekerezo ya 14 myandagaro hazoba inkino zine aho Bumamuru FC izokina n'umugwi Bujumbura City ku kibuga Urunani mu masaha ya 9 Flambeau de l'Est ihure n'umugwi Burundi Sport Dynamique ku kibuga ca Ruyigi Olympic Star izohura n'umugwi wa Kayanza United ku kibuga Umuco Le Croco ihure n'umugwi Aigle Noir ku kibuga citiriwe Petero Nkurunziza